Why? Because Moses was able to move. Oba kumbuza abantwana baba Israel. Kumbulani izwi lakho. Kumbula imiyalo enginikeza yona. Likhohlwe lo. Baba kuyinathi uNkulunkulu akalokho iphinda lino. Elokho iphinda yona. Kodwa kuyinathi ikhuluma ngayo. Kodwa manje ishuka amachannels. Nenze yonke into yonke into ihambe kahle. Nibe nezinto ezinhle. Kodwa nansi inkinga yenu. Nizokhohlwa. Umizinto zihamba kahle. Beyond your understanding, beyond your imagination.